TEKAU mā toru ngā ara paihikara e hangaia ana huri noa I te motu, hei rerenga mā te hunga e ngā kaunui ana ki tērā momo mahi. Ko tētahi o ngā ara nei e ahu atu ana I Rotorua ki Ōrākei Korako.
O te rima tekau mā whā I tono kia whakahaere hia te kaupapa ngā heringa ki Ōrā Taurohe, ko Rotorua nei tētahi I Waimaria, kia whai wāhanga atu ki ngā huarahi haerenga e ke paihikara.
They've got to have areas where you can stop, see, stay and play. And that's the whole basis of the thermal bye-bye.
Te kai mā waru miri o ngā tāra te wāriu utu mo te wāhanga tuatahi o ngā haerenga. He kaupapa e kaha whaiwhai hiana e te maha.
Yeah, I think it's a great way to keep fit, keep the weight off. Mm. And not so hard on the body as the running.
As the roads become safer for cyclists, you know, it's just all a win-win situation really. Far more healthy for us than sitting in the car.
It's economically sound, but it's also sound for exercise, sound for health. It's encouraging people to get out there. It's encouraging people to get out in the environment.
Te tino pūtake kē o te kaupapa nei ngā huarahi haerenga paihikara. Arā pēnei I Rotorua nei. He whai haere I ngā hītoretanga o Iarohe. O tira huri noa hoki I te motu nei, he maha ngā wāhi pēra.
And it'll be an opportunity for groups like Maori and tourism to start developing niche products that are going to cater to the Cycleway project.
He huarahi hau kātū, hei pārikarika mo te tini o ngā tūruhi me ērā hoki o Taua e kai ngā kauana ki te eke pahikara. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.